iChippa United isegcicini lokubuya nodumo njengoko liza kudlala okokuqala ngqa ezimbalini kumdlalo wamagqibela kankqoyi. iChili Boys iza kuqubisana neChakuma Chamatsibandila kumagqibela kankqoyi eNedbank Cup eBloemfontein ngomgqibelo. Tatheli yethu ezinze eGqeberha uZolani Moya nosokhamera uGcobani Blom basiqulunqelele ngxelo.
Molweni ke manithathile thuba ndibulise kuni kumaphondo apho nibukele khona kumaphondo ahlukeneyo. Ngomgqibelo ke amasi aza kube bekwe alangeni apho iChippa United iqala lapha eGqeberha lizabe liqubisene neqela laseLimpopo iTTM. Kuzabanzima ke kuzabonakala bangiphi ikwekwe endudini. iChippa zanga yawina indebe osusela ngonyaka ka-2013. Ngoku ndijonge nje ukhona apha icam kwam utata uChippa Mpingisi. Ndifuna umbuza nje imibuzo embalwa. Mnumzana Mpingisi, ngomgqibelo amasi azabe kubekwe elangeni njengoba uzange uwina indebe kusuka kulo nyaka ka-2013, inoba mhlawumbi uchulumancile ukuzode igangoku?
Ndichulumancile, inhliziyo yami idade emafutheni. Amasi abekwe elangeni ngomgqibelo. Ompondo hlanje bazabe bedibene kwifinal yeNedbank. iChippa United ke imele eliphondo lalapha eMpuma Koloni. Siyavuya ke kuba ke sithi ke emva kweminyaka emininzi kangaka sibe siyakwazi uba sibe kwifinal. Siyathemba ke ukuthi ke uThixo uzaba nathi ngalaa mini sibuye nayo le ndebe.
Masithe ngezemali izawuba khona mhlawumbi le nto kuthiwa yi-financial incentives if mhlawumbi niphumelele ngomgqibelo.
Isixa esikhulu salezi zigidi zisixhenxe sawuthi sizinike ke kwi-players ne-technical team. So bazawubuya bencumile oophophu bawinile ngala mini.
Mr Mpingisi, before ndikushiya ngomgqibelo ze sitsho ubana izawube yimini enkulu kakhulu, unabaqeqesha abatsha, new technical team, seeming lingathi imudi apha kwi-training naxa benizilolonga nee-results nazo ziphuma kakuhle ngoku engathi khona mhlawumbi kwinto etshintshileyo.
Ikhona kakhulu, sizise noko ukhoshi ongumpondo sihlanjiwe okwaziyo ubakhuthaza abafana, okwazi usebenza, akwazi ulungisa nezimilo zabo. So umoya olapha mhle kakhulu. Njengoba ubonile kule midlalo emithathu idlulileyo, siwine imidlalo emibini, sadlala ntanganye komnye. So loo nto yasusa kulaa ndawo besikade sikuyo ye-relegation. So kuyabonakala ukhona umahluko omkhulu.
Lowo ke ngumnumzana uChippa Mpingisi, umphathi weChippa United. Siqalobana iqela lakhe lizawudlala ngozimisela.